Hakarin kuno kuya chibata kuka kolka yala dazalar. Hakarin kuno kuya chibata kuka kolka yala dazalar. Yarala yarala yeshtan kaita. fara kala raya shiloka ya na 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 kat baka baka jai gan haryana ya fara kala Oh.